perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ejo yahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco edouard bamporiki itangazo ryashyizweho umukono na minisitiri w'intebe edouard ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo bamporiki agomba kubazwa akurikiranyweho ijwi ry'amerika ryashatse rib urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo batubwire icyo edouard bamporiki akurikiranyweho ariko ntibatwitabye gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa twitter rib isobanura ko edouard bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo rib ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe edouard bamporiki afungiwe iwe mu rugo
reka tuyahereye aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri kino gihugu buhakana ko amerika ata uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu iyicwa ry'ingabo z'uburusiya z'amapete yo hejuru ziri kurwanira muri ukraine john kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri leta zunze ubumwe za amerika pentagon abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohoye n'ikinyamakuru nyamerika the new york times akigaruka kuri ivyo vyagirije kirby aremera hadahigimanga ko amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cyabo ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'uburusiya kugira ngo vyorohe ko ukraine ibica the new york times kwa gatatu inondwi mu ijoro yemeje ko iperereza rya amerika ryafashije ukraine kumenya ahanyigeje ahanyigiye abajenero b'urusiya no kubica kuva urusiya butangura gutera ukraine ikinyamakuru the new york times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba amerika batashimye ko amazina yabo aje ahabona haribo bakibwiye ko abo bajenero barenga mirongo ibiri b'urusiya bishwe na ukraine kandi ko abenshi mu bishwe ukraine yamenye ibibanza barimwo ibifashijemo na amerika aho impande zihuriza ni uko ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'uburusiya mu ndwi iheze habuze gato ngo iteri kirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'uburusiya amakuru atarayemezwa n'impande zose havuga ko ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make general valeri gelansimov atwara ingabo zose z'uburusiya ahavuye ikimenyeshamakuru the new york times kikavuga ko amerika itanga amakuru yahari kirindiro gikuru c'ingabo z'uburusiya ziri ku rugamba ari ku rusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo umuvugizi wa pentagon kuri ibi ashimangira ko ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigaba ko akanama kajeje umutekano mu biro kwa perezida wa amerika white house kanebaguye inkuru ya the new york times kavuga ko yuzuye ubusamara tukivuga ku vy'intambara y'uburusiya na ukraine ukraine yemerewe ingabire y'amafaranga arenga imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atanu vy'amadolari ya amerika ayo mafaranga yatanzwe n'abagiraneza bari bamaze iminsi varsovi ku murwa mukuru wa polonye mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu mu kiganiro cihariye umushikiranganji wa mbere wa ukraine yahaye ibiro vy'ijwi ry'amerika ku mugabane wa buraya yo mu burengero yashimiye umuryango umwe bwa buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira ukraine umushikiranganji denis shimal yasiguriye ijwi ry'amerika ko igihugu ciwe muri ano mezi ane aheze kigira ano mezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi zitanu z'amadolari ku kwezi akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi mirongo itatu na zitatu z'amadolari president joe biden asaba kongre ya amerika guha ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira nk'uko yabivuze ko ukraine itsinda intambara igasubira kwiyubaka bidatevye uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati ukraine izotsinda intambara kandi inyuma y'intsinzi tuzadukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru agezeho irya nino ku isi perezida w'uburusiya vladimir putin yasavye imbabazi israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'abayahudi umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga umushikiranganji w'uburusiya n'ayandi makungu serge lavrov mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'abataliyano yitwa zona bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwansi mukuru w'abayahudi ari abayahudi ubwabo yongera ko umukuru w'abanazi adolf hitler yari afise amaraso y'abayahudi ibiro by'umushikiranganje wa mbere muri Israel byemeje ko Putin yasavye ikigongo bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganje yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye ku izina ry'abayahudi agira ko amushimira ko yerekanye aho hagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi abanazi b'abadagi bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose ubwo bwicanyi bwahitanye abayahudi baharugwa mu miliyoni zitandatu. Ku mugabane wa Afrika amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashinga amateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya president wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya president Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021 ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Muzindi mvu nyamukuru zatereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya munani uku kwezi kwa gatanu imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshinga amateka ku magenekerezo ya 11 na 12 hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia president atorwa n'abashinga amateka n'abakenguza amateka uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburi iburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na nshinga amateka no kuvuga amajwi 188. President Farmajo aremerewe n'amategeko aremererwa n'amategeko murantunga iyo aremererwa n'amategeko yuko yokongera kwitoza bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimo babiri mu bigeze kuyobora igihugu akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo mu bandi bazohangana harimo uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere ariwe Hassan Ali Kaile uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo ukurwanya imirwi y'intagondwa irwiremo aba Al-Shabab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia.
Mu Burundi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kwa gatatu icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Inkuru ya Thierive Ndayishimiye.
Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe no kunguruza abantu n'ibintu yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara cha Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu yiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi mu gihe mu gisagara cha Bujumbura no ku nkengero zacu hagiye hiyongera ko amafaranga jana n'ijana na 50 kuyara hasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba
baratutse ibintu byose abakozi bakoranaho imisari tekera duka umva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura muri rusange ni nka byose kubera ifungukwa matishi n'amazu abayafise baradutsa urumva ibintu byose byabaye ndansi
kwiyunguruza biragoye nta sukari hari nta bitoro bihari nta simi hari nta bintu byose birabuze hanyuma gace batuza ibiciro kandi byose biragoye.
Kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha atatu mu gisagara cha Bujumbura. Abaridoga bavuga kuretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo cibura ry'imodoka.
Ntako twubwahirira mugabe iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nkubura by'imirongo igaruhira nta bisi turiko turabona urabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dufa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe bari bagiye sikuri birateye ubwoba.
N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo.
Turabyakiriye neza cyane kuko nta hoping ya leta kuko zivuga ijwi niko zitamba mbo ikintu cyo hindurwa nuko bodi ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari turato na tukarara kuri station iminsi itatu tutaro nuko natwe ngo tuvugira rero kugira cyo kituro kiboneke ko badugije bisi ama natwe tukakora akazi nkuko bisanzwe
bo gerageza ibitoro bikaboneka host
umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwijwe rya Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kuwarenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu
nako twubwahira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nkubura by'imirongo igaruhira nta bisi turiko turabona turabona byaho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nkubura nako bitewe ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe iyo bari bagiye by'ukuri biratera ubwoba
Nao kubijanye n'ingabire y'igitoro leta y'Ubuyapani yemereye igihugu cy'u Burundi mu minsi heze ngo ntirashika mu gihugu nkuko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cyane cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyindwi
iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafite inzira bicamwo kugira aje mu ngiro Ubuyapani ko asinyaniye nibyo mugabo buravuga buti icyo gitoro mukigurisha mukagirisha hanyuma mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemo acaje mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko ni guca Ubuyapani murumva rero yuko icyo gitoro ntikirashyanga kiri mu nzira
Iriduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangaje mu kwezi guheze kwigenekerezo rya 2008 ukwezi kwa kane uyu mwaka Cherive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali